Kakhulu manje funa ukuvusa ikhaya la baba sithethisi smile ngiyakubuka manje tshela nomama bagigise ngoba ngisanda khipha ingoma enkulu manje tshela abantu abano-connection bayeke ukungivalela amathuba manje angisakwazi nokuthula manje angisakwazi nokuthula manje vula la hlukana nokungicupha man kuyaya nokuya music looking kuduba manje masengi commercial baningi impetha bayothuka nokulwa kyangihlula lwelunkulunkulu ngequpha bayangibuza wayingaphukhwa nina nicabanga ukuthi umusic ulula ngoba nginestress bacathi ngizophuza noma ngingahlulwa kodwa ngizokufunda zolokhu iphusha ngoba ngiyakhula angisakwazi no kuphefumula zolokhu iphusha ngoba ngiyakhula angisakwazi no kuphefumula
Ngiseqala nokungicindezela ngivika usizi ngapha nenkulumo ziyangilandela kepha ngiyabekezela yiza amandla nothando kuyangokuphela kakade kunethemba lokuthi imizamo yami ngelinye ilanga kuyongisebenzela noma sebengicekela phansi sebenzela ukungibambezela ngizobambelela ikhanda liyazula bangibuza imibuzo engakwazi ukuyiphendula lento ayikho lula kepha impumelelo iyajulukelwa nasolo-ke siwasivuka siyisebenzela size siyovela ngaphesheya noma behleka iminyanga iyovuleka imizi yobaba iyoqhubeka noma sebesicupha endleleni soze sakhubeka kakade le ngcindezi kweyesikhashana nalo mthwalo wosizi uyosuka mhla iphenduleka yonke imikhuleko